Thank you. Kadi nao siri wala karabu Offside.